dziko lathu mbendera yake ndiyi. We will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi.
Tukulandirani nonse onse komwe muli nthawi ino imene tikufuna tigawane mawu ka nthawi kochepa kamene tili nako. Mulungu watipatsa mwayi chisomo, timagamba chisomo ndi chinthu chochirandira chimene somuyembekezera. Ndisadayambe ndikupemphani kuti tipemphere. Tikuyamikani Ambuye wathu Yesu Khristu wa ku Nazareti, Mulungu wa chilengedwe chonse. Yehova Mulungu wathu amene munalenga kumwamba ndi dziko lapansi, taonani ife ana anu tili pano pamaso panu. Ndikuyitanira pa dzina lanu Ambuye Yesu Khristu kuti idzani, lankhula nawo ne anthu anu, tilankhuleni ndipo tikhala ndi mtendere chifukwa mawu anu ndi chitonthozo. Litamandike dzina lanu, likwezeke dzina lanu, Ambuye wathu Yesu Khristu wa ku Nazareti. Amen. Amuna ino abale, tonse kumene tili mu nthawi ino imene tikuyendayi ndi nthawi imene tonse tikuidziwa, nthawi imene so anzathu adakumana nayo. Akunena kuti anthu enanso kalero adalipo, anthu amenewa tiwapezanso kuti nawonso adadandaula, adakumananso ndi zowawa, koma Mulungu adapereka chiyembekezo. Ndiwerenga pa Yeremiya chapter 12, kudandaulanso kwa anthu amenewo menenso ifenso tadandaulira ndi nyengo imene tikuyenda pakali pano, imene tadutsayi, imene khala nyengo yosazoloweleka kwa moyo wa munthu koma yolemekeza Mulungu wakumwamba. Yeremiya 12 verse 1 akuti, olungama ndinu Yehova pamene nditsutsana nanu mlandu, pokhapo ndinena nanu za maweruzo. Chifukwa chanji imapindula njira ya oyipa, chifukwa chanji akhalitsa bwino onyengetsa. Atadandaulanso anthu amenewa kalero, Mulungu adaperekanso mawu kwa Davide kuchokera pa 2 Samuel chapter 7 verse yake ndi ya 27. Kudandaula timadandaula koma Mulungu amapereka kulimbika mtima. Tikakambaza kulimbika mtima amapereka pa nthawi imene ifeyo timakhala kuti pa ife tokha sitingaime, pa ife tokha sitingalankhule, koma mpakulimbika mtima kuti Yesu Khristu ndi moyo wathu ndi mzimu wathu, ndipo timalimbikabe mkupemphera kumanso kumuyamika. Pomuyamikapo suti timakhala kuti zonse zili bwino, koma timamuyamikabe chifukwa tiye ndi wabwino, chifukwa adatipanga ife mchifanizo chake. Palibe chimene chimachitika iye osadziwa. Ndikuwerenga pa 2 Samuel chapter 7 verse 27 akuti, pakuti inu Yehova wamakamu Mulungu wa Israeli, munawululira kwa nyamata wanu kuti ndidzakumangira iwe nyumba. Chifukwa chake nyamata wanu analimbika mtima kupemphera pemphero ili kwa inu. Ndipo tsopano Yehova Mulungu wanu, Mulungu inu ndinu Mulungu ndi mawu anu akhala woona. Ndipo inu munalonjezana ndi mnyamata wanu kunchitira chabwino ichi. Chifukwa chake tsono chikukomereni kudalitsa nyumba ya mnyamata wanu kuti ikhalebe pamaso panu chikhalire. Pakuti inu Yehova Mulungu mwachinena, ndipo nyumba ya mnyamata wanu idalitsike ndi ndalitso lanu ku nthawi zonse. Amen. Kuteku nthawi imene tikuyendayi akunena kuti anzathu ena adayenda nayo, imene nali yovuta kwa anthu kuimvetsetsa, ngakhale kwa ifenso kumvetsetsa, koma Mulungu adalemekezedwabenso ngakhale pa Davide analinso nyamata ngati imene nyengo imene ifenso tadutsayi, imene takumanizana nayoyi. Akuti komabe analimbika mtima nkunena kuti dalitsani nyumba ya nyamata wanu, ndipo idzakhala yodalitsika mpaka kalikali ku nthawi zosatha. Ichi chikungosonyeza kuti munyengo yomva kuwawa imene timasweka mtima, imene timakumana ndi zinthu zimene sitidaziyembekezere, koma tidziwe chinthu chimodzi kuti kwa Mulungu palibe chimene chimabwera mwangozi. Chilichonse amachidziwa, ndipo chilichonse chili ndi nthawi yake. Tili ndi nthawi yosangalala, tili ndi nthawi yolira, tili ndi nthawi imene mulungu ama iliola kuti tawi imene sakale abuno kwaife kale kwabuno kwa munu wake Yehova fwachange mulungu anana kuti zonse zimachitira ubwino munu wake ama kondwera ndi chiti chonse chimene wachiona chikuchitika palibe chimene chimachitika pa Yehova munu wake osadziwa then munthamene tadutsai ndi nthawi ya kulimbika mtima tili munthawi ya masiku otsiriza mikwatulo idzichitika munjira zosiyana siyana anthu adzikwatulidwa munjira zosiyana siyana komanso tikaona Bible anthu amene amatengedwa mbiri tizipeza mmenemo mmene anthu ena amanyamukira kodi nanga ino ndine pamene titsala pano tikulingalira motani Bible kuti lapani ndikutembenuka mtima zidze zisomo zakuchokera pankhope yambu Yesu Kristu zakuti tsitsimutsa ndipo tikatero pamene tikulimbika mtima tikamadutsa lonzi sautso koma tisaiwale kuti masiku otsiriza zidzafika nthawi zowawitsa kuti kunthawi zowawitsa zikafika timadziwa kuti mulungu wathu alipobe timayitanirabe pa dzina lake ndipo iye amatipukutanso ife misozi amatipatsa chiyembekezo ndipo amatipatsa somau amene akupezeka pa Filipi chapter 4 verse 1 ndidzawerenga verse 1 ndidzawerengaso verse 4 ndikuwerenga pa verse 1 a Filipi chapter 4 verse 1 akuti potero abale anga okondedwa olakalakidwa ndinu chimwemwe changa ndikulona wanga chilimikani motero mwa Ambuye okondedwa verse 4 okondwerani mwa Ambuye nthawi zonse ndibwerezanso kotero kondwerani 5 kufatsa kwanu kuzindikirike ndi anthu onse Ambuye ali pafupi musadele nkhawa konse komatu mzonse ndipemphero ndipembetsero pamodzi ndi chiyamiko zopempha zathu zidziwike kwa Mulungu ndipo mtendere wa Mulungu wakupambana chidzitso chonse udzasunga mitima yanu ndi maganizo anu mwa Kristu Yesu kutreku Mulungu atipatse mtendere chotola abale athu tingokhala okondwerabe pamaso pa Mulungu kuti Mulungu yopalibe chimene chimachitika pa Yehova chimene samachidziwa chotero ndikulimbikitsani inu amainda abambo ndikulimbikitsani inu ngakhale dziko lonse lapansi ndikulimbikitsani angono ndi akulu ndikulimbikitsani inunso amene sonanunso munasweka ntima ngati nepano kuti Mulungu idakha kuti ndi nkhani yokambirana tikadakambirana kuti zisachitike koma kuti chidakukomerani inu Mulungu ndefe tingonena ndikuvomereza kuti monga mama wanu tinena kuti kondwerani mwa Ambuye ndibwerezanso kondwerani kufatsa kwanu kudziwike ndi anthu onse Ambuye ali pafupi Mulungu opambana chidzitso chonse akasunge maganizo anu ndi mitima yanu mwa Kristu Yesu kutai kupemphero ndipembetsero pamodzi ndikumuyamika zopempha zathu zimadziwika kwa Mulungu wathu Yehova mfumu ya ulemerero komanso Yesu Kristu mwana wa Mulungu wa moyo Isaya 40 akufotokoza kunena kuti mutonthoze mutonthoze mtima wa anthu anga munene zotonthoza nimufule kuti nkhondo yawo yatha popeza alandira dzanja la Yehova mowirikisa chotero dzanja la Yehova silidzachoka kutetezera anthu ake ndi kuwapatsa mtendere wa mumtima teni tisadere nkhawa muzonse tate ntingome yamikana Ambuye popeza Bible manena kuti moto umapita komwe kwatsala chile kodi inu ndine tikulingalira bwanji pa zonse zimene tikuzionazi tisamangoona kuti zikungochitika tsiku lina ndino tsiku lina ndine koma tidzikonzekeretse kukumana ndi Kristu tidzatsagana ndi ntchito zotani popeza kuti kufa pompo chiweruziro ntchito zako osagana nazo limodzi taona zathu ena ntchito zawo zikuachitira umboni ubwino wawo kwatsatira ifenso pamene potetenge chitsanzo olo kusukulu munthu ukamakhala kuti uli pa sukulu sumaenda ndi munthu amene alibe nzeru yake umaenda ndi munthu amene ali ndi nzeru ndaphunzirapo ine sukulu standard 1 ndimaenda ndi anthu amene mwechisomo sindingadziyamikire pa ine ndekha koma Mulungu ndiye wachikondi ndi chisomo munthu nthawi zonse amaenda kwambiri ndi munthu amene amakhoza mayeso samaenda ndi munthu amene sakhoza mayeso thai zambiri munthu amene ali opanda nzeru akaenda ndi wanzeru amakhalanso wanzeru munthu kuenda ndi Kristu Yesu umakhala ndi wanzeru umakhala olemekeza umakhala opa Yehova osati anthu tipitirize kumopa Yehova osaopa anthu tatenti mopeni Yehova chifanye yenda amene amapereka moyo ndi nzimu. Tisaope za dziko lapansi. Tenti mwopeni Mulungu ndi kumpatsa ulemu. Chifukwa chake nthawi imeneyi ndifuna ndikulimbikitseni pamene mwakhalapo. Kunena kuti chembekezo chathu tili nacho. Monga kufotokoza ku Yohani chapter 14 verse 1. Hakunena kuti mtima wanu savutike ngati mukhulupira Mulungu khulupirani nenso. Nyumba ya Atate wanga alipo malo khalamo ambiri. Ngati sikudali kotero ndikadakuzani inu. Koma popeza ndipita ndipo ndidzabweranso. Ndidzalandira inu kwa inendeka kuti kumene kuli ine mukakhale inunso. Kutere kupa dziko la pansi pano ngakhale tamanga nyumba zabwino, ngakhale titakhala malo tani, koma nyumba zabwino zambiri zochuluka zosawerengeka zili kumwambako. Kumene Yesu Kristo adana kuti ndikupita kakuonzera ni malo ndipo ndidzabweranso. Ndipo nyumba zimenezo ndi nyumba zokongola, ndipo zaoneka kuti ena pakati pathu anyamuka kukalowa nyumba zabwino kwambiri kuposa zonse za pa dziko lapansi. Teni munthawi ino tikungofuna kulimbikitsana wina ndi nzake kuti Tate tipemphereni beni babo kuti tisasiye kupemphera, dikirani kupemphera. Pemphero ndi pembedzero pamodzi ndi chamiko zopempha zathu zidziwika kwa Mulungu. Fambo Yesu Kristu ali pafupi kubwera. Teni munthawi ino si nthawi ya mantha kapena kudera nkhawa, koma ndi nthawi ya kulimbika mtima. Kumene timayenda nako tsiku ndi tsiku mkati mwa moyo wathu. Pamene akutiuza kunena kuti tikhale okonzeka, tizafika apa aliyense hali nawo umboni payekha, kunena kuti kodi nangani ndidzanyamuka ndi ntchito zanji. Tipunzire kutengera ntchito zabwino za anzathu zimenenso Mulungu walemekezedwa nazo, zimenenso anthu kudziko hakumona Mulungu aliyense payekha payekha. Baba ufotokoza kunena kuti muzazindikira buno patsogolo. Taona nitazindikira buno patsogolo kuti ubwino wa anthu ena usumaonekera ali kuthupi. Taonani kuonekera anthu ena pakati pathu palibe kuona kuti anthu athu ndofunika, koma Mulungu afuna kwambiri. Chotera ndikupemphera kuti Mulungu aliyense amene akumva ndamene akuona tisangotenga ngati zinthu zongolankhulika, koma Baba ufotokoza kunena kuti pamene tamva mawu ake tisaumitse mitima yathu. Akunena kuti chabwino nchiti kuti tayalula mphasa kwa nuyende ndi kuti machimo ako akhululukidwa. Chapafupi nchiti kuti machimo ako akhululukidwa. Ife tifunitsitse kulapa ndi kutembenuka mtima chifukwa nthawi yayandikira. Ndifuna ndiwerenge pa verse yomwe chapter 4 a Filipi 4 verse yake ndi ya 21. Akunena kuti ndiyambira pa 19. Akuti koma Mulungu wanga adzakwaniritsa chosowa chanu chilichonse monga mwachuma chonse mulemerero wa Kristu Yesu. Ndikubwerezanso. Akunena kuti koma Mulungu wanga adzakwaniritsa chosowa chanu chilichonse monga mwachuma chake mulemerero wa Kristu Yesu. 20. Ndipo kwa Mulungu ndi Atate wathu kukhale ulemerero kunthawi za nthawi. Amen. 21. Lankhulani oyera mtima ali yense wa Kristu Yesu. Abalewo okhala ndi ine alankhula inu. Oyera mtima onse alankhula inu. Koma makamaka iwo abanja la Kaisala, chisomo cha Ambuye Yesu Kristu chikhale ndi mzimu wanu. Akunena kuti akukuti kunali kulankhula kumene kumalankhulidwa ndi anthunso okhulupirira pakutamanda Mulungu Yesu Kristu. Akuti amalankhulayu anali mtumiki amene amafotokoza kuna kuti hakuti Paulo ayamika Afilisti popeza adanitumizira zomuthandizira. Koma Paulo pakufotokoza zimenezi akuti ankawawuza anthu kunena kuti olo ine nditachoka, koma Mulungu akumwamba Yehova adzakwanitsa chosoweka chanu chilichonse. Ndipo amatsimikizira kuti mtima wanu koma ukhale woyera chifukwa chonena kuti Yehova amene tikumtumikirayo Yesu Kristu ndi woyera. Ndipo analankhula motsimikiza kuti chisomo cha Ambuye Yesu Kristu chikhale ndi inu nonse, kusonyeza kuti Yesu pochoka adasiya mtendere, anasiya ulamuliro, adasiya mphamvu, adasiya ubwino, adasiya chikondi, adasiya umodzi. Yesu Kristu ananena mawu, khalani mwa ine ndipo ine ndidzakhala mwa inu. Ndipo ife tikakhala mwa Ambuye Yesu Kristu chilichonse chimatithandizira kuchita ubwino. Ndifuna ndibwere pa nkhani ya kulimbika mtima. Nkhani ya kulimbika mtima akanena kuti Yesu Kristu akanena kuti limbikani mtima ndalira ka dziko lapansi ine. Kusonyeza kuti Yesu Kristu adayesetsa kuchita china chilichonse chakuti munthu akhale omvera, munthu akhale odzichepetsa, munthu akhale okonda nzake, munthu akhale odekha, koma dziko la pansi linakonda ndima. Chifukwa cha ichi Mulungu adamtsitsa Yesu Kristu pa dziko la pansi Yehova kuti adzatifere ife kuti ubwino umene feyo tikaone ye angotenga zowa zathu kuti ubwino wake ndi umene tikufika nawo lero nkumala nkhula papa nda imfa ya Yesu Kristu sitilibwenzi chimene tili lero kuti kuzinthu zina Mulungu amazilola kuti zichitike ndi cholinga cha munthu wake Mulungu kuti ndalitso anthu awa tiona ukupitirirabe chifukwa Mulungu ndi mzimu chifukwa Bible kuti ompembedza ampembedze mu mzimu ndi muchoonadi kutireku anthu oyera mtima amasandulika kukhala angelo amaigwira ntchito kuposa sokuthupi chotero ife tikhalolimbika mtima pamene Yesu Kristu atafa ndi kuuka ife tikutchulabe zambu Yesu Kristu kusonyeza kuti alikutumikirabe mpaka lero lino kusonyeza kuti mawa pa Yohani akutsimikizika kunena kuti akuti munthu amena mankhupa Yesu Kristu safai alinawo moyo satha chotero kupela Yesu Kristu samwalira alinawo moyo satha inu ndine ngakhale tachoka pa dziko lapansi tidzapita kutumikirabe chifukwa chonena kuti nthawi imene tidzanyamukeyo tidzanyamuke ndi Yesu Kristu baba fotokoza musatsa lole kuchoka opanda Yesu adanena kuti mukafuna kuenda mundifunse ngati anzathu enanso adafunsa kuna kuti ngati Eliya ndi Elisa kujanka kadula mitengo anyamata ake adampempha kuti aende naye limodzi ankadze kuti pali chosoweka chimene ne ndikaenda ndekha sindingachikwanitse koma ndikaenda ndi neneri wa Mulungu chilichonse chidzakwanitsidwa taona na anzathu kumaliza bwino kuyenda ndi Yesu Kristu kudziwa zinchito zabwino zimene Yesu Kristu adabwera pa dziko lapansi kudzazipereka timulandire Yesu Kristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa mioyo yathu. Munthawi ino ndikufuna kumaliza nanu ndi chivumbulutso. Chivumbulutso 1. Chivumbulutso 1. Verse yake ndiyo 9. Ndilekera pa 14. Akuti Yohani pa chisumbu cha Patimo amulembetsa masomphenya. Masomphenya ndiofunika kwa mpiri. Kuteku zonse zimene tadutsa lero zimene taenda kanyengo aka kunena kuti zikungotilosera kunena kuti masomphenya adayikika pa munthu fa masomphenya liloti masomphenya nde Mulungu amena madziwa za tsogolo nde Mulungu amena mapereka tsogolo nde Yehova amena machita kuti zinthu zimene ukuzilingalira kuti zikwaniritsike masomphenya ndi chikhazikitso cha zinthu zoyembekezeka chiyesero cha zinthu zosapenyeka kutire kulero lino tikutha kuona masomphenya sikuti ayima pa njira masomphenya amene akupitirira ndithu tisaone kuti anzathu atichokera pakati pathu koma akukapitirizabe kugwira ntchito zina zimene ndi maso athu sitikadatha kuzizindikira adakhalipo koma lero tayera maso tazindikira komanso tipitira kuzindikira zinthu zina zimene Mulungu atazichite Yehova zimene fenso tidzakhala tikulankhulabe za ubwino wawo ngati Yesu Kristu atachoka pa dziko lapansi lero taona nitaima pano tikulankhulabe za kuti Yesu Kristu ndi ambuye ndi mpulumutsa moyo wathu tikapfinjika timagwada ndikupemphera amatimvera na amatipatsa mayankho ndikutilimbikitsa teni masiku anotsiriza tithange ufumu wake ndipo zonse zidzatitsata akunena kuti ine Yohani mbale wanu ndoyanjana nanu muchisautso ndi mfumu ndi ufumu ndi chipiriro zokhala mu Yesu ndinakhala pa chisumbu chotchedwa Patimo chifukwa cha mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu ndinagwidwa ndi mzimu tsiku la Ambuye ndipo ndinamva kumbuyo kwanga mawu akulu ngati lipenga ndikuti chimene upenya lemba mbuku nulitumize kwa mipingo isanu ndi iwiri ku Efeso ndi kusimuna ndi kuperegamo ndi kutiatira ndi kusade ndi kufiladelfia ndi kulodikaya ndipo ndinacheuka kuona one na mau amene adalankhula ndi ine ndipo ndinacheuka ndi kuona zoika ponyali zisanu ndi ziwiri za golide ndipo pakati pa zoika ponyali zisanu zoika ponyalizo wina onga mwana wa munthu atavala chovala chofikira kumapazi ake atamangira lamba la gwalidi pachifuwa. Ndipo tsitsila pa moto pake linali loyera. Ngati ubweya oyera. Ngati chipale chofewa. Ndima swake ngati lawi la moto. Ndima pasi ake ngati nkuwa onye zimira. Ngati oyengeka mnganjo. Ndima uache ngati nkokomo wa madzi ambiri. Ndipo dzanja lake la manja munali nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Ndinka mwamaje munatuluka lupanga la kuthwa konse konse. Ndipo nkhope yake ngati dzuwa lowala mu mphamvu yake. Kuteku amena maona zimenezi anali Yohani pa chisumbu cha Patimo. Nde adafunsa kuti chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndi zoika nyali zisanu ndi ziwiri ndi chani. Akuti zoika nyali zisanu ndi ziwiri ndiyo mipingo isanu ndi iwiri. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndi angelo amipingo isanu ndi iwiri. Pakati pathu timazindikira kuti padali angelo amene amaoneka ngati anthu amba zinchito zawo koma atachotsedwa pamene timazindikira kuti kodi anthu anali angelo eti tionani zinchito zawo zaonetsedwa kwa wina aliyense. Inu ndinu songero mwakhalapo mukuyenera kuna kuti posachoka pa dziko lapansi anthu adzasimbe nkhani zabwino za inu chifo Yesu Kristu anakudziwirani ndi musanabadwe. Yesaya 49 akufotokoza kuti umuli mimba mwa mayi anu anakudziwani kale, musanabadwe anakudziwani kale ndi kupatulani. Tateni titenge chitsanzo chabwino cha nzathu mbiri zabwino zimene akulemekeza nazo Mulungu mpaka lero lino. Akuti Mulungu wanga adzakwanitsa chosowika chanu chilichonse mtsogolomo. Kuteku Mulungu apitiriza kutitumikiranso mkati mwa mitima yathu. Uyu ataona zimenezi adafuna kudziwa waima pakati ndi ndani. Akuti tsitsi lake ndiloyera, khope yake ngati dzuwa. Hakuti anamuza kuti zinthu zimene wazionazi kudzanja la manja kulinyali zisanu ndi ziwiri. Nde uone kuti izi zikuimira mipingo isanu ndi iwiri. Ndipo nyenyezi ndi angelo asanu ndi awiri akuimirira ku mipingo. Kuteku alipo anthu ena okuti kuthupi simungaone kuti ndi angelo a Mulungu koma ndi ntchito zawo mudzazindikira iwo. Zinthu izi ndimakambirana nanu ku nthawi ino pamene tadutsa mu nyengo yowawa. Limbikani mwa Ambuye ndibwerezanso limbikani. Zinthu zanu zonse zichitike mu chikondi. Nthawi ino ndi nthawi ya kupambanitsidwa kwana Mulungu. Komanso nthawi imeneyi ndi nthawi imene Mulungu amafuna kuti ulankhula kanthu kena kuti zindikiritsa aliyense pa nyengo tadutsa apayi. Ukuyenera wekha pawekha pawekha kukhala pansi ndi kuweza moyo wako. Ambuye ndili bwanji mkati mwa mtima wanga. Pemphero losapita nalo patali longonena kuti Ambuye Yesu Kristu mukhululukire mzimu wanga komanso mupulumutse ndi kulanditsa. Pemphero limeneli limoneka ngati lochepa koma ndi lalikulu chifukwa Mulungu adzafuna mzimu. Chifukwa chake anthu tikamakamba kuti munthu anali wabwino anali otani, zimene zichesi zichitika kuthupi koma ndi mzimu. Mzimu wake umakhala ukupanga anthu kwawuza kuti muzindikire ndi kuyang'ana kuti kodi pamene analakwitsa zabwino ndi zoyipa zimene anachita zidachuluka ndi ziti. Tokha timatha kuwerenga kuti munthu uyu amayesetsa koma moyo wa dziko lapansi ndi moyo wovuta kumvetsetsa. Komabe timadzionana kuti Yesu Kristu ndi wabwino pa wina aliyense. Ndipo chilichonse chimene chimachitika iye kwa iye chimakhala chabwino kwambiri. Kwa ife chimene chatitsalira ndiko kungolimbika mtima pakupemphera ndi kukhulupirira komanso kukonzekera kuti tisadzachoke opanda Yesu. Nthawi iyi tili nthawi ya masiku otsiriza. Ndikuwerenga vesi lomaliza limene likupezeka pa Deuteronomo pa Yoswa chapter 1. Pa Yoswa chapter 1 Yoswa chapter 1 pamene akufotokozonena kuti Yoswa chapter 1 verse 8 akuti buku ili la chilamulo lisachoke pakamwa pako koma ulengalire usana ndi usiku kuti usamalire kuchita monga mwa zonse zolembedwamo. Potero ukatero udzakometsa njira yako nudzachita mwanzeru. Kodi sindinakulamulira iwe? Khala wamphamvu nulimbike mtima, usaope ngakhale kutenga nkhawa, pakuti Yehova Mulungu wako ali ndiwe kulikonse umukako. Kuteko aliyense payekha payekha asatenge nkhawa. Popeza aliense pamena kuenda Yehova alinaye pomwepo. Yehova aliponse ponse ndipo amadziwa zonse. Tiyesetse kubereka zipatso zabwino. Pamene takhala pakati pa nzathu, tikhale ndalitso, tisakhale tembelero. Pamene takhala pakati pa nzathu, tikhale ndalitso, osakhala chokhumudwitsa. Pamene takhala pakati pa nzathu, anthu amone Yehova Mulungu okhala kumwamba. Ndipo anthu asamati dandaule, koma adziona Mulungu mkati mwathu. Nthawi zonse tikamakhala, tidzimpempha Mulungu Ambuye ndikonzeni. Moyo wangawu ukhale ndalitso kwa anthu. Moyo wangawu ukhale mtendere kwa anthu. Moyo wangawu ukhale chofunika kwa anthu. Wina akalira iwo khale chotonthoza. Wina akasowa iwo khale ndalitso pa moyo wake. Mulungu adanena kuti mawu amodzi kondanani wina ndi nzake. Atafotokoza Yehova mawamenewa. Adafotokoza Yehova mamawo. Ndipo adafotokozanso ngakhale mwa maonekedwe athupi mmene Yesu Khristu adalili. Yehova adanena kuti konda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako onse ndi mphamvu zako zonse. Nde Yesu Khristu atadze kudzikondwera pansiso adanena kuti ndikuuzani kondanani wina ndi nzake. Komanso pa iwe wekha munthu ukuyenera kuzindikira kunena kuti ukhale nacho chikondi cha iwe wekha ndi Mulungu pakwaonetsera anthu ena ntchito zabwino ndi Mulungu wa Yesu Khristu wa ku Nazareti umene uli mu mtima mwako kuti nthawi zonse ukamayenda anthu adziona ntchito zabwino, adziona kufunika kwa Mulungu wa Yesu Khristu mkati mwako. Nthawi zonse pamene tikuyenda, pamene tikukhala, tidzilingalira kunena kuti Mulungu wathu anatipatsa mtendere. Baba fotokozadi kuti musakhale ndi mantha, musaope, musadere nkhawa, popeze Yehova ali ndinu kuli konse kumene mupitako. Munthu timadziwa ndi mawu ake, mawu ati usaope anali a Yehova. Musakhale ndi mantha, Yehova adanena mawu kunena kuti amantha onse kumwamba sakalowa. Kuteku ndi mawu ndithu a Yehova. Koma ife timangu amva ngati mawu ongoneneka, koma lero mbaibo tukwadziwa kuti ndi mawu a Mulungu amene akuna kuti usaope, usakhale ndi mantha. Chotera ifeyonso pamene tikuenda, pamene tikukhala, tate tidziphunzira kunena chilungamo mosanganira anthu. Tiope Mulungu okhala kumwamba usati anthu. Kodi tikaopa anthu Mulungu aopedwa ndi ndani? Ifeyo tisankhe kumuopa Yehova, chifukwa Yehova tikamuopa adzasunga tsogolo lathu, adzatitsogolera. Adanena kuti ndisamadere nkhawa mzisautso zonse. Koma pemphero ndi pembetsero pamodzi ndi chiyamiko zopempha zathu zidziwika kwa Mulungu. Nyengo ina iliyonse tikamadutsa imakhala ndi cholinga chake. Komanso nyengo ina iliyonse tikamadutsa Umulungu wa Yehova umaonekera. Ena adafunsa kunena kuti kodi munthu anali osaonayo Bartumeyo adalakwa ndi makolo ake? Kapena adalakwa ndi ndani? Adanena kuti ayi, zinthu zina zimangochitika kunena kuti ukulu wa Mulungu ukaonekere, kuti mphamvu ya Mulungu ikaonekere. Ndepali zinthu zina zimene zimachitika kungofuna kuti Umulungu wake Yehova uonekere. Adakamatuza china chilichonse, Umulungu wa Yehova sibwezi kulemekezedwa. Koma kuti tinzo tiye ndi Mulungu, palibe chimene chimachitika yosadziwa. Nthawi ino ndi nthawi inena kuti amunenu abale, titonthozedwe mitima yathu, komanso tilimbike mtima, komanso tidziwe kuti kuli mkwatulo, komanso tidziwe kuti tili ndi nthawi imene Mulungu adayika kuti tili nthawi ya kuti Yehova akalemekezedwe. Tili mu nthawinso yoti Mulungu wathu akuonetsere ukulu wake. Chotera mu nthawi ino ndi kuti mtendere wa Yehova ukhale ndi woyera mtima onse. Mulungu wopambana chidziwitso chonse asunge maganizo anu ndi mitima yanu. Tonse amene pa dziko lino lathu tinasweka mtima, tidziwe kunena kuti mawu anenedwa kuti koma Mulungu wanga azakwanitsa chosoweka chanu chilichonse. Pemphero ndi pembetsero pamodzi ndi chiyamiko zopempha zanu zidziwike. Ambuye ali pafupi. Mulungu wopambana chidziwitso chonse atisunge ife tonse mwa Yesu Khristu wa ku Nazareti. Sopano Mulungu wa mphamvu yonse apitize kukudalitsani. Tipemphere. Tikulemekezani Mulungu oyera wa Israeli. Yesu Khristu mfumu ya ulemerero, munapachikidwa pa mtanda chifukwa cha ine, chifukwa chawo. Ndi mikwingwirima yanu ife tili wopulumutsidwa. Ndi mikwingwirima yanu ife tidapulumutsidwa kale. Kuteku zonse munatenga zowa zonse ife nkutipatsapo moyo ndi chiyembekezo. Chotero munthawi ino ndikunena kuti mtendere ukale kwa inu nonse. Baba ufotokosa kunena kuti chisoma ndi mtendere zikali ndi maganizo athu ndi mitima yathu tonse mwa Kristu Yesu. Ulemerero ukale kwa Yehova kumwamba mwamba ndi mtendere pansi pano kwa anthu onse amene akonda nawo. Pachiyambi padali mawu ndipo mawu adali kwa inu Mulungu Yehova ndipo Yehova inu ndinu mawu. Ndipo Bible fotokoza kuti Yehova akudalitsewe na kusunge. Yehova walitse nkho pake paiwe na kuchitire chisomo. Yehova walitse nkho pake paiwe na kupatse ntendere. Potera ndikuka dzina la Yehova kukhala kumwamba kuti Yehova akudalitseni. Numeri 23 verse 19 waka 21. Yehova sinde munthu kuti anganame. Amen.
Dziko lino ndi la Malawi. Mbendera yake tikuiona ife. Ii tima ulusa mbendera ii ife dziko lathu mbendera yake ndi. We will stand with this flag. Ndipo ena afe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera ii.